amandi tolile
tolilo wam
umina ngitolile
oyisithandwa sami
isithandwa sami
kuwe lona
kuwe lona
osuwe lona
umina ngitolile
tolilo wam
umina ngitolile